ayete wena wendlovu kuthiwana kuthiwani mawayena mawayena o owabazulu mawayena umageba ngoba phela ushiwo ushiwo inkosini yamazulu yakwaZulu ushiwo esilweni ukuthi bayeda wena wendlovu shuthi mawungesinye nje sibongo kufanele sitshintshe isilwane ungabe indlovu asiyilapho ungekho kuya kuyiwaphi wethu kuyiwa no hambo bayede wena Putin ahenga awuzeke nakho bayede wena wena wegundane uyadelela lo ya shofu inkani wasukusaba omunye umfana woza umfana wakhe manje ukhona umuntu akasatshwa yini emhlabeni njunga khona umuntu akasatshwa yini chaba kunenhlanhla bo yabona bafana bakithi umfana ongakwazi ukucula umfana oyiqhathanisa nesikhokho ongakwazi ukucula ngcono simposele ekhaya adayise imfino abile ngokulima nje just like all days ngesonto elizayo Friday ngizokhipha nje iposti ehlelekile formal bese ngisho ukuthi hayi Friday next week okwamanje nje ngenzela ukuthi ongadelanga ukuchama aphinda chame futhi yeah onesichenene aphinda chama futhi aqadela ukuchama ngoba angifuni abantu benqamula umchamo ngizoba live ngesonto elizayo Friday which means 1 2 3 is close to 10 days so ithuba lekhona lonke lokuthi ongaqedanga ukuchama aphinda chama futhi hayi ngisula kamanga mina bafowethu yabo ufana nomuntu mayiqamba amanga umbona elapha kanti uyamazi umuze qamba amanga ngisele indlela yokumcinza ukuthi awumfowethu awuyekela bazothina abantu bayohamba nani abantu madoda kunesithombe sakho abengithanda ukusidwebo hayi bafowethu lento yokudwetshwa lento yokudwetshwa kahle kahle inomntu lapho bafowethu phakathi ngoma nje uma wangidweba wangigeja futhi usungidalaphile yabo mase ngivela ngisonto umlomo lapha ungidwebile lento yokudwetshwa ngiyithandisa isizwe kahle ungathi umuntu ungamdwebe esefile engasekho hayi esekho yabo aphandle uma ngikhipha nginjena nje nginjenqonqonqonqo ngikhiphe nginje khiphe ukhiphe nale nalesibazi sami sila lesiwumaka kulo muntu othi uyakudweba vele akhiphe insontela nje ongayazi